I'll join you.
Yisalei, Nanongu Rawa, Rawa,
sana Vodo ena mataka na mataka Baunanuma baunanuma Nanonda tola sana My fogo, manumati konga. My fogo, nanumati konga.